Kwa metwitegui, umunyavya hawense aho ari, yumve ko akwiye kwihana akakira Kristo Yesu agakizwa. Uwakijijwe nawe, yumve ko akwiye kwihata cyane agakizwa neza, kuko turi mu minsi y'iherezo Imana dufashe cyane. Ni iteme ijambo ry'Imana tugiye gusangira namwe kuri uno munsi, mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Jewe ntunganya keno kiganiro kivuga butumwa nkongera nkana kibashikiriza nitwa Iradi ndiyo kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya gatatu, turasoma imirongo ya 8 kugeza kuri 12. Indanze y'amajambo iravuga ngo Yohana umubatizi yigisha abatiza. 8. Nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana, mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramwa abana ba Aburahamu, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri Jehu ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, nibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mwe muyera no mu muriro. 12 havuga ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Imana idufashe cyane, dusenge. Akirishimwe n'icyubahiro irigira kandi Imana ugororotse, reka izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bishishikare kuba mu mitima ya twese nk'uko biguhimbara. Nongeye gufatisha mpiri ububasha bwose bw'umugwanizi, kandi natwe agakiza gashitse ku bugingo bwawe wese ariko arumvirize no audio y'ubutumwa bwiza bwawe. Hama mwizi na jya Yesu Kristo mwemwe yaramara nankoreshe, kugira ngo ijambo ryawe mwami Imana rigende ritumbereye Imana icyo ugomba ku bugingo bw'uwumviriza wese, ariko Satani nakuzimu haje mu gatengo. Ndagomba ngo uyu munsi wangere utahuze ubwoko bwawe gikwire n'ikibereye, kandi data buja rukundo ubushoboze kugikora no kugishitsa. Ni mwizi na rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Ano majambo n'amajambo akomeye cyane gose. Yohana umubatizi uwo Uhoraho Imana yarungitse mu isi ngo abe ubwira abantu ibyo gutegura inzira z'umwami, kuko umubatizo wa Yohana n'umubatizo uza witangira imbere y'umubatizo wa mwemu. Uretse ko bishika umuntu akabatizwa muri mwemu atarabatizwa mu mazi, mugabo Yesu abivuga ko neza ngo ino mibatizo uko ari ibiri irakwiriye kugira ngo ukugororoka kose gushitswe. Imana irufashe cyane. Mugabo urutonde rwaruru, Imana irungika Yohana umubatizi yitangira imbere ya Kristo Yesu umucunguzi. Yohana yagenda semerera avuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane ibyaha, kandi uwatuye ibyaha wese akihana amubatize mu mazi. Urangije kubatizwa mu mazi ngo hari uri kwaraza inyuma yiwe ariwe Kristo Yesu. Uwo arangije kubatizwa mu mazi, Kristo Yesu aca mubatiza muri mwemu, ariko kandi ngo ntabatiza muri mwemu gusa no mu muriro. Uyu mubatizo wo mu muriro bawusigura gutandukanye. Bamwe baravuga yuko ubatijwe mu mazi mugabo niyitegurira umubatizo wa mwemu ngo azotabwa mu muriro ngo nico bisobanura. Abandi nabo umubatizo muriro bakawuvuga ko nk'ibigeragezo n'intambara abakristo bamaze kubatizwa muri mwemu bahura navyo kugira ngo bavuge utigwe. Ariko si cyo mpagaze ko kuri uno munsi kumbure kizoba ikigwa cy'undi munsi mbuga muri kano kanya mpagaze naha ryaja muri iri munsi ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Imana idufashe cyane. Uno munsi ijambo dushimangira ko rivuga ku by'umuhero wa byose no gucira imanza amahanga. Ariko teni kazi vuga ngo twame twiteguye umunyabyaha wese hari yihane. Iyo ndiko ndavuga umunyabyaha abanyabyaha bari mu micibiri. Hari abatari ngera bakiraga kizwa bigumiye mu byaha, hari nabari barakiraga kiza bakavuyemo bagasubira mu byaha, abo bose n'abanyabyaha. Ubutarakizwa kizwe uwavuye mu gakiza kagarukemo. Hamu wakijijwe yihate cyana kizwe neza. Hari abantu bitwa ko bakijijwe ariko bakigendera mu nzira za kera. Hari abantu bitwa ko bazi Imana ariko bakibayeho ubuzima bwo gukora ibyaha no kugabitanya. Abo barakwiye kwiyambura byose bibanduza, barakwiye kwiyambura ibi bizingira ko byose bagakora iby'Imana igomba bagakizwa neza. Kuko turi mu gihe cy'iherezo, umuhero wa byose uri hafi, kandi ibyo dukora byose bizokira iby'imanza, ari byiza ari bibi. None rero Yohana arabwira abantu ngo mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana. Jyewe ndababatiza mu mazi ngo mwihane ibyaha, mugabe inyuma yanje harajundusha ububasha azobabatiza muri mwemu no mu muriro. Ikibazo nakubaza ni iki, mbega wa Mukristo uri kuranyumviriza, warabatirijwe muri mwemu? Umubatizo wo mu mazi ni abana b'abantu bawubatiza, ariko umubatizo wo muri mwemu ni Kristo Yesu ubwiwe awubatiza. Kandi uwitwa ko yavutse ubwa kabiri akwiye kubyagwa na mwemu. Imani dufashe cyane. Nimba warabatirijwe mu mazi gusa ukaba utarabatirizwa muri mwemo, nturavuka ubwa kabiri. Kandi ukaba utaravuka ubwa kabiri, mu ijuru ntuzokwinjirayo. Yesu aravuga ngo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kuragwa ubwami bw'ijuru. Kubyagwa ubwa kabiri ni kubyagwa n'amazi na mwemo, kubyagwa n'amazi w'umubatizo w'amazi, kubyagwa na mwemo kubatizwa mu batizo wa mwemo. Ariko umubatizo wa mwemo ni Yesu Kristo ubatiza ubwiwe. Itandukaniraho riri rero naho. Umubatizo w'amazi mu rutonde rwiza ntushobora kubatizwa utihanye ibyaha ngo urandure. Ariko benshi barawubatizwa kandi bafise ibyaha, mbere bakanabihishira ntibabyature bakajya mu mazi bafise ibyaha. Abo rero babatizwa bafise ibyaha cyane babyatura mugabo batamara amaje kubiheba, Yesu ntushobora kubaha umubatizo wa mwemu, kuko abona neza yuko batarugurura umutima wabo ngo bamuhe ikibanza. Urashobora kumara imyaka 20 uri mu rusengero utarabatizwa muri mwemu. Urashobora kuba witwa n'umuvugabutumwa mbere ukabana pasiteri arongo ishengero utarabatizwa muri mwemu. Wewe nturavuka ubwa kabiri kuko nturaronka umubatizo wa mwemu ngo ubyagwe na mwemu. Kandi ngo ikibyawe n'umubiri cyose n'umubiri, ikibyawe na mwemu cyose ni mwemu. Nimba utarabyagwa na mwemu nturaba uw'imwemu, kandi Imana siso kuko utari umwana w'Imana ngo uronke mwemu akuyobore. Imana idufashe cyane. Raba rero mu buzima bwawe ngo mbega bimeze gute? Nimba ari ibyo ukicicaye ku bya Satani, nimba ari ingeso zake rukigenderamo, nimba waranze kugurura umutima wawe wose ngo uhebere Kristo, nturakabatizwa muri mwemu kandi ijuru riracyugaye kuri wewe. Imana idufashe cyane. Ibyahishuriye Yohana 22 ku murongo wa 12 tuharangirize. Ni umurongo nkunda gusoma cyane gose. Nuno munsi sinawushize inyuma. Havuga ngo hendaza vuba, nzana nyingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Wewe wanse kwakira agakiza, sinzoreka kukubwira oya namba na gatoyi. Umenye neza yuko ibyo byose uri kurakora nimba ubusambanyi buguhimbara, inzoga ukazidiha nk'amazi, uburozi ukabwirirwamo kuraguza ukabiraramwo, nimba ubona kugunga imfubyi n'abapfakazi no kunyaga amatongo y'abakene ari byo ushize ku mutima, nuko nubinyage ubirye ariko biriko birakurya. Vuba urapfa upfire mu byaha, uzozukira gihonomu muriro udashira. Ariko arahiriwe uwo wese yakira Kristo Yesu umwami n'umucunguzi mu mutima wiwe, akamuha ikibanza, akamureka akamuganza, akarongorwa na mwemu wiwe yera, akitandukanya n'ikirwa icyaha cyose agakora ibyo kugororoka. Uyo ngo azokwicarana na Kristo Yesu mu bwami bwo mu ijuru, azokwimana na Kristo ingoma y'ibihe bidashira. Imana idufashe cyane. Inzamba vuba igiye kuvuga, kandi ibyo dukora byose bizokirirwa urubanza. Mbega ibyo bikorwa urimwo n'ibyashigwe imbere y'urubanza, urabona uzokirirwa uruhe rubanza. Raba uhitemo igikwiriye. Kristo Yesu akumfashirize cyane. Nuko onchuti ya Kristo iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi kuri uwo wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu ma groupe ya WhatsApp murimo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi nacyo nashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri jambo ry'umunsi bushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu, mushishikare muca muri rya rembo rifunganye, nico numva no bipfuriza, mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo Satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi nacyo turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko ministeri jambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'ifashanyo yanyu y'uburyo kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ibyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha bisabwa kugugwa, ibyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari jya mbere wumva buno ubutumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira iminsi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, cyanke wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, cyanke ufise ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa umutwaro wifuza ko tugufasha mu manuro cyanke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyesha uko guteranya amajana 265 99 48 32 60, tuzobigufashamwo uko mpamu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa gatandatu w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakujya atakunywa ku murango no mwijoro kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze iminsi yose ya gatandatu burindwi burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije kandi uwo wese arahawe kaze. Vyongeye mbibuse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page ijambo ry'umunsi ministry, no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry. Genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry ucugira search mu ma pages urabona page ya ministere ijambo ry'umunsi ucufyonda kuri like, hamuje kuri YouTube ugire search uronere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry, umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire, bizogira ikimaze kinini cyane gose kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose zishoboka, haba kuri WhatsApp kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook nimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry, nimwajya kuri YouTube nimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry. Kristo Yesu abampere umugisha naho ubutaha mugubwe neza. Oh, yeah, Jesus, you're me.